like younger days. And living for my life was everything a man could want to do. I could never see too far. No one said a word about the sorrows.
Hey, how can you mend a broken heart?
How can you stop the rain from falling down?
How can you stop the sun from shining? What makes the world go round?
How can you mend this broken mending? How can a loser ever win?
Please help me mend my broken heart,
and let me live.
I can still feel the breeze
that rustles through the trees, and misty memories, days gone by.
I could never sing tomorrow. No one said a word about sorrow. How can you stop the rain from falling down?
How can you stop the sun from shining? What makes the world go round?
Da 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 da